Ufunguo A major, chord ni A, D na E. Mzunguko ni A, B, A, E. Hii ni backing track. Udownload halafu fanyia mazoezi utakayojifunza mbele namna ya kusolo.